Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna,
Hare, Hare,
Krishna, 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 Hare, Hare,
Krishna,
Hare, Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama,